Ukubhala kwezemfundo kufuneka ingxoxo yakho uyisekele kwiinyani ezixhaswa kokuthile. Ngokwesiqhelo, ezinyani sisiphumo sokusebenza nzima kwabanye abaphandi. Kubalulekile kakhulu ukuba ubabalule ababaphandi kwaye ubonise ngokuthengqo ukuba inyani nganye ivela phi na. Oku ngokwenene kukuchaza izalathiso zemithombo. Ukuchazwa kwezalathiso zemithombo okwenziwe ngokukuko nangokuchanekileyo akuniki nje kuphela umsebenzi wakho isihlahla, kodwa ikwaluphawu lokuthembakala kwakho. Masikhe sijonge imigaqo engasemva kokubalula imithombo yolwazi esetyenzisiweyo. Emva kokuba ufunde umthombo wolwazi ofana nencwadi okanye inqaku le-journal, kufuneka udibanise ulwazi kumbhalo wakho ngokuluchaza ngawakho amazwi. Lo mbhalo ubhalwe ngokutsha, ngoku unokuya kwinqaku elide lokubhaliweyo. Kwinqaku lokubhaliweyo unokuba nezalathiso ezibhekisa kwimithombo yolwazi eliqela. Ezi zalathiso zemithombo zombhalo zibonisa ukuba zizeziphi iinxalenye zombhalo ezivela kowuphi umthombo wolwazi. Isalathiso somthombo ngasinye sombhalo sichaza ukuba ngubani owaqala wathetha oku, nini, kunye nokuba phi kumbhalo wokuqala. Isalathiso somthombo ngasinye sombhalo kufuneka sihambelane noko kufakiweyo kuluhlu lwezalathiso zemithombo. Olu luhlu lwezalathiso zemithombo lunayo yonke into edingwa ngulowo ufundayo ukuze akwazi ukufumana umthombo wolwazi othile. Nganto nganye efakiweyo ilandela iphethini ethile, kwaye oko kuza kukuxelela banzi malunga nokuba ngubani umbhali. Wawupapashwe nini lo mthombo wolwazi? Isihloko somthombo wolwazi kunye neenkcukacha malunga nokuba wapapashwa phi. Oku kunceda malunga nokuqinisekisa umgangatho nokuthembeka. Ukuqinisekisa ukuba lowo ufundayo uyayiqonda indlela obalula ngayo, kufuneka ulandele uhlobo oluthile lokuchaza izalathiso zemithombo. Qhagamshelana okanye unxibelelane nomcebisi wesebe lakho lemfundo okanye unoncwadi ufumanise ukuba loluphi uhlobo lokuchaza izalathiso zemithombo ofanele ukuba ulusebenzise. Ngokohlobo lwendlela yaseHarvard, oko kufakiweyo kuluhlu lwezalathiso zemithombo kuya kukhangeleka ngale ndlela. Qaphela oko kufakiweyo kulandelelana ngokwe-alphabet ngokwefani yombhali wokuqala. Masikhe silungise oku kufakiweyo ngokwezikhokhelo zohlobo lwe-APA kuhlelo lwesithandathu, 6. Kwezinye iimeko kulandelwa indlela yokubhala amanani ize imithombo yolwazi kuluhlu lwezalathiso zemithombo ivele ngolandelelwano olufanayo elandelelanayo ngalo kumbhalo omkhulu. Jonga kulo mzekelo. Njengoko ubona kukho ukwahluka okungephi, kodwa imigaqo iyafana. Xa uyiqonda imigaqo yokuchaza izalathiso zemithombo, oko kuya kubalula ukusebenzisa uhlobo oluthile lokuchaza izalathiso zemithombo. Ngoko ke, hlala uzikhumbula ezi zikhokhelo xa udibanisa ulwazi koko okubhalayo.